but ukhumala umuntu wa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu omyenga ngendaba udonda intombi nesizulu.
Kulo kudukala cha sengikhona sengiphathi ke yona i-channel yakhe hamba phambili kezo mina ngomfeze ngithu ungakhumalo bathi ilaspo namagumbata mhlawumbe ema ukuthi usemusha like hanzi waphinde ngicela nje show ukuthi uyasubscriber ungakhohlwa ukukhomenta nokulike kanjalo futhi nokushare kwikhona okukhulu kunakho konke insizwa kabuyela engunontanda kubuka lapha nenkundleni zokuxhumana uQuality umvuka kabuyela lapha uPaulo lokuthi okuningi emhlabeni usekwenzile osokushodayo nje ukuthi aganwe lapha bese echaza nokuthi umuntu azomgana ekupho okumele kulindela ngale ukuthi mhlambe engilongichaza kakhulu akubambe naye ivideo uzibonele ukuthi uQuality ufuna umuntu onjani. Ngakho ke amantombazane angaqala manje afake lapha ama CV ngoba umfoka biyela usefuna lapha nomuntu azospenda naye impilo yakhe yonke lapha. Ngikukhohla ukusubscribe nokulike kanjalo futhi nokushare ukukhona okukhulu kunakho konke bese ngilandele enkundleni yokuxhumana uFacebook @redenkezo nisiphathe kahle nibe nosuku olumnandi naye video.
Sina sasebenzile emhlabeni. Uthi sasebenza uningi sasikwenzile. Ese ngifisa nje sekuganwa kahle kahle. Sekushoda khona ukuthi ngigame. Kodwa ke ngifisayo umuntu engiyomshada akakulindele ukuthi ngiyomiyekisa ukuphuza utwala ngoba angithandi into ovulisene ngitshethi unesilungulela seHenneken. Futhi ngiyayizona intombi eyothi silele ishiphi habri. Into mbisho ishiphi favor ileyo angifuni into leyo mina ngubi lo nento zakhe lokho angikuthandi.